uKristu na inkulumo yababheli imini ifakazela amaso kaJesu wathathelelwana ukuba inkosi enkulu yasemphakameni ukuthi njengokusho kwakho ngomlomo kaJesu wathi
Yeah.